Yeah. Hey, when she
BUABHAZELA studio.
Vele bao.
EzaseMBIZANA. When bram.
You group pele. Who speak alo?
BUABHAZELA.
Take us home.
See ya. EzaseMBIZANA. Zibumbene. Zinchenga.
Masinbulise nonke EzaseMBIZANA wemdamu.
Lo uthethayo ke uspeaker Xolani BUABHAZELA Gabada Xila.
Ngisibhale kanjalo kuFacebook. Guys, silapha ke njengoba babhekile bephithizela apha emva kwami, silapha kulomzi kuthiwa kuseMhlanga. Apha ke kuhlala abantwana kuthiwa bakhubazekile, and ukukhubazeka kwabo kuyingxaki kakhulu.
Thina ke seke sangena apha ngaphakathi.
Bathi ke uzohlala kanjena uzoyibona yonke into ozoqhubeka. Mna nje kunika nje i-introduction kuba yintoni ezokwenzeka apha. Sihlangene ke apha kuba sasuke sahlangana kuFacebook, sahlangana sabona uma sizohlangana senze izinto sibonakale. Namhlanje ngomhla ka-23 kuDisemba silapha eMhlanga kule ndawo kuthiwa umzi omsha. Ligama lakhona not uba lo mzi omsha, mdala xa liwubhekile, but igama lakhona ngumzi omsha. Bagcina ke abantwana abakhubazekileyo. Size apha ke sibazisele ukhisimsi. Zininzi ke izinto esizoxhasa ngazo apha, but sitheke masike sithathe olusuku lonke lanamhlanje sizolichitha kwabantwana bangakwazi ukuzenzela nto. Abanye babahlambile, abanye babaphekela, abanye babadlisa, yonke bokuluvuyo into ebilapha.
Sakhula abazali besilahlile namhlanje bavula bakutshalile. Thina siyinsizwa zakamthaniye zakhulela eminyango singena amakhaya obaba bethu kodwa bephila. Thina siyinsizwa zakhula ngesandla sensimbi sidla umhlabathi neyitshalo zasendle. Sakhulela kogogo bethu nakomakhelwane sihubuluza ngezisu sibancane. Thina safika emhlabeni ngephutha labazali sebehluleka ukufeza baqalile. Ikusasa lami sengapho sithawula impumelelo ngoyizwa ngendaba njengomshado kama wami. Bephuma bengena undaba inhlupheko yami yaphenduka isihloko nenhlekiso emphakathini. Bayazi mina ngikhuliswe isalukwazi, anginanhliziyo kwayimali igazi. Sakhula abazali besilahlile namhlanje bavuna bakutshalile. Indodana yolahleko mayibuyele ekhaya iphenduka idungamuzi, isihlahla singangena egcekeni esihlakathi umndeni siwuqede. Indodana iphenduka usathane ebona iy'ntombi egcekeni lakwabo kuzange nanginoma kodwa sehlokisela umnikazi wesizwe. Phela indodana ayifundisiwe ngokuzotha ukuthanda, ukuthembeka nokuyithiba. Kunezona ey'nkulu abazali abasazoyiphendula esangweni lezulu ngey'ngane abey'lahla zahlala zingenanhlonipho. Nawo amahloni hlehlale ngihlahla indlela ngenhliziyo emhlophe, nango umhlaba umhlula. Sakhula abazali besilahlile namhlanje bavuna bakutshalile. Abazali bagijima ngokugcela iy'ngane mazenza amaphutha, bakhohle ukubheka ukuthi bona basilise kanjani. Kuney'ngane zalahlwa abazali zincane namhlanje ziyindlavini ogavini, sikhuzwa ngezanga nezihamba juba bokuthutha phambili. Sekuxolisa abazali iy'ngane, zishaya amaphika egcekeni, ziyalazi inxeba komese faso. Kuzovuka emandawe, ngiphakama ngawe nawe qhawe. Kuyimanje mhlawumbe usuku lakho lokufa laziwile ingane yakho wawuyilahlile. Sakhula abazali besilahlile namhlanje bakuvuna bakutshalile.
Mm-hmm.